Othando lukaBaba, lunje kolwandla pha lona lubazi futhi lujulile.